kwaruka tugira amahoro ya Kristo.
Bagiye kwandikwa cyanjye bajanywe kwandikwa igihe bavuka si bya bindi rebyo uko tuvuga ngo je navutse ngo bari mamumwonga eka je nibwira yuko muri mwebwe atanumwe akeneye kuvuga gutyo ubu hari mu mwaguye ngwewe ngo je ngo sinibuka neza ngo mugabo ndadaye yari yatowe murabyumva mwebwe bane bacu ubu ndazi neza yuko mwese mwagiye kwandikwa ari ku ikomine cyanjye ku iparuwasi yanyu aho mwavuka ubwo bubeshyi mubwirinde by'ukuri mu bwanjye mbere kandi rero uko kubeshya kurashobora kuguta mu rudubi rugoye nk'uku wewe kuri karangamuntu ufise umwaka udasa n'uwo banditse kuri iyo karata yawe yibuza gutora barashobora nyine kugukamvya barashobora kugufata bati wewe ubitumwe ni iki byavuye kuki bihagaze kuki niho rero bwa burenganzira bubwiriza kuba buvuye mukuri bubwiriza kuba buvuye mukuri kugutabeshe kugudashatse kwiba kugudashatse kubesha niho rero ubwo burenganzira buba bufise by'ukuri aho bufatiye n'uburenganzira bwawe nyene n'uburenganzira bwawe ari nacyo gituma utarinda kuba nk'inka igurwa cyangwa inkimbe igurwa bakarinda kuguhera kugira ngo ugende gutora ugenda kuko ari iteka uterwa wewe wonyine ubwawe witeye ugenda kuko igihugu cyashatse kuguhamagara ngo uterwe iryo teka ushobore kugenda kuko ubishimye we ubwawe kandi ukagenda kugira ngo wifatanye n'abandi banyagihugu ejo nibaramuka bashitse ku mutegetsi mu ntaka ntuze wishyiye kuvuga uti jewe nari ingwaye aho mwaza kumutora cyanjye jewe bari bampenze ngo nkore iki n'iki n'iki uwo munsi ibyo byose ni bya bindi ndababwira biheza bikonona uburenganzira bwawe. Nashaka rero ko icyo kintu mukimenya kandi mugitwara mu mutima, nkuko namwebwe mudafise uburenganzira bwo kujya guhadikiriza abandi, ntimubafise ko igikorwa cy'icyo ntimurekuriwe na gatoyi kujya kubwira uwundi muntu ngo nutagenda tuzo gukubita, ngo nutagenda ntituzaba tukijana gusenya, ngo nutagenda ntituzaba tugihuhitana ngo tuje kuvoma. Ibyo wewe ntubifise ku burenganzira mugenzawe. Umunsi yongera ati reka jewe sija kuja gutora, niwo mukubita kubera iki? Ariko turumva ko rimwe na rimwe hari abantu baca muri ubwo buryo kugira ngo batere ubwoba abandi, kugira ngo bababuze amahoro. Nashaka mbere kongera ko yuko twebwe aba Kristo turashigikiye iryo teka, turashigikiye n'ubwo burenganzira bwo gushyira mu ngiro iryo teka. Umubyeyi wacu papa niwe yabyigisha mu 1993 avuga ati ekleziya irashima intwaro rusange kuko ariyo yubahiriza uburenganzira abanyagihugu bafise bwo gusangira ijambo mu migambi no mu ngingo zerekeye intwaro y'igihugu. Iyo ntwaro nyene niyo abatwarwa uburyo bwo kwitorera no gucungera ababatwara. Iyo ntwaro nyene niyo ibaha uburyo bwo kubakura abo batwara bagatora bahagatorwa abandi mu mutekano mu gihe bigenewe, mu gihe bigeze. Ugutora rero ugutora mugufate gutyo, ugutora ntimukuyoberanye. Nije mwebwe mugeze kuja gutora muzoheza mukarangura, nimugende mugomba kugiteza ubwoba abandi, nimugende mugomba kugipfa n'abandi, kuko ryateka ufise niryo na wa wundi mugenza wa fise bwa burenganzira wowe ufise wiyumvamo ni nabwo nawe yiyumvamo. Kandi bwombi bukabwirizwa kuranguka. Ari nacyo gituma twese tubwirizwa kubigira mu mutekano, tubwirizwa kubigira mu mutekano. Amatorwa muramwumvise cyo tumarira rero. Ayo matorwa azodufasha gutora abadutwara babandi tudashimye, dushobore koko kubasubiriza abo dushimye cyanjye abahejeje ikiringo cyabo tubasubirize abandi bashasha. Nicyo n'ikindi kibazo ko mutware yahora atwara ashobora guheza ikiringo cyiwe, birumvikana. Twamutora imyaka itanu, iyo myaka itanu iraheze, handitswe yuko ashobora gutwara iyindi myaka itanu. Niyo batubwiye byiza egome turashobora kumwongera imyaka itanu. Mugabo mu mategeko aje ubugira gatatu akavuga ati egome jewe n'ubu ndacashaka gutwara, naho yewe yatwaye neza twebwe ntidushobora kumutora, twebwe ntidushobora kumutora kuko atarekuriwe kwitoza, kuko atarekuriwe kwitoza. Murumva rero, murumva rero rwaruka rwacu bavyeyi mbona mwaruherekeje ko nabo bitoza, nabo bitoza ntibafise uburenganzira bwo kwitoza ku nguvu cyane bakitoza kuko batuguze, kuko batuguze, kuko baduhaye imbera, kuko batwemereye ibi n'ibi cyane biriya, ntibafise ubwo burenganzira. Ntibafise ubwo burenganzira. Erega uko niko kwatugira abaja, niko kwatugira abaja, kwakutugira abaja. None nta muntu n'umwe arekuriwe kugira umuja mugenzi we, nta n'umwe, nta n'umwe, nta n'umwe. Amatora rero kuri twebwe, amatora kuri twebwe byanjye bikunde, amatora kuri twebwe niteka, atawundi muntu aduha, riri muri twebwe. Byongeye kandi rikaba uburenga, rikaranguka mu burenganzira bwanje, atawuri ku gakanu, ataw abahejeje abujuje neza imyaka 18 ngabo abazoshobora guterwa iryo teka kandi bakariramba, bakabwiza kurirangura mu mwidegembyo wose, mu mwidegembyo wose. Nicyo gituma rwaruka rwacu dushaka nanone gusubira kugaruka kuri bimwe bimwe twifuza yuko vyoherekeza ayo matora. Kandi numvise yuko muzi kubivuga ibitari bike. Rwaruka inkingi z'amahoro arama nizihe? Ugira ngo mwavuze mwese, umengo hari abadashaka kubivuga, hari abashaka kubicahambavu. Rwaruka inkingi z'amahoro arama niziye? Murakoze, murakoze. Jewe rero ngire ngo mfate tumwe tumwe muri ibyo muvuze, muri ibyo muvuze. Nzi neza yuko bamwe bamwe mu bantu na cyane cyane mu rwaruka bashobora kwiyobagiza, bashobora kwiyobagiza. Ya matora meza tuvuga, ya matora meza tuvuga, muramaze iminsi mvuma mu maradiyo yuko aho twari ko turandikwa ngo bamenye igitigiri cy'abazoza mu matora, habaye ibintu bimwe bimwe atari byiza byaciye mu bubeshi, mu kinyoma, byaciye mu bubeshi no mu kinyoma. Uguhabwa ikarata karanga muntu utaragera, utaragera. Hari abana bazihawe, hari abana bazihawe. Ndizeye yuko muri komine Giheta bitigeze biba, muri komine Giheta intungane tubyemeze genda ndabyizeye kuko nabyo nigeze numva namye mbaza Patiri Jean-Claude Nimbega hafi muri komine Giheta hafi kandi muri komine Ndava mumva ibyo bintu byaravuzwe byuko hari abana b'imyaka 14 kuko ari banini bamaze kuronya ibitugu biboneka cyanjye kuko ari barebare bahavuye bahabwa ikarata karangamuntu ngo bagende kwiyandikisha sinakunze kubyumva cyane ariko ngubwo ubumeshi cyanjye rero ubundi bumeshi bugira kabiri twagiye turumva ukugira amakarata karangamuntu abira tatane bashitse ko amazina menshi ngo ikinyoma kimara umunsi nikimara umwaka nuko atoheza ngo aduhe abatwara beza nuko atoheza ngo adushikane hariho rero ububeshyi bwinshi njye ntazi uturerero tubiri turi hafi ari ushobora kuza mu byo kwandikwa abantu n'abantu benshi bagira bati yemwe ukwandika kwagenze nabi nitwaramuka tugiye gutora ababiri kuriwe dushobore ko amere neza nareregezwe n'ubutungane bamwe usanga bashaka kutugura wewe utora imigambi wewe wategereye kwizuko uyu mugambi w'amabarabara uyu mugambi wo kutugwiriza amasoko uyu mugambi w'abacu kuguranana cyangwa umugambi wo kwivuza mwebwe nimujya gutora ibintu mutazi uwo muntu azokwanga kuvuga icyo ajya gukorera mwebwe ntibimuje inyuma nabanza avugiye koko icyo azi